mama hewa umenishika, afadhali nipe wakati nipate gisi ya kupumua. Tunaenda mbali, ayoyo, nishika.